Kia ora mai anora e te iwi, kua tai ki te wā, e titiro kō muri atu ai tātou ki te tau, kua takoto i te rāngai mā Tauranga. Me te mōhio iho, koe rā tētahi o rāngai i raru nui i te mate kō Fiori. Ahakoa ngā raru i pā ki e tahi i reira anō hoki ngā hua nui i puta ake, ki te Kōhanga reo me ngā kaiako kura tuarua, ara i tau i a rātou, ko te kāwanatanga te pikinga o a rātou utu. Hioi ka pēhea nei, ngā mokopuna Māori me ngā kaiako Māori. Kei roto tonu i te waha o te parata i tēnei wāne i ngā ainga o te kāwanatanga hou. Anaira a Moana Makapelu Lee me tāna titiro ki te rāngai mā Tauranga i tēnei tau.
Fita fita ana ki runga i te ātāmira manu kōrero ki o tākou.
Co-governance is a sharing of control.
He karere nui tā e nei tauira Māori ki te motu.
Me pēta a ngai Māori e tau te korowai manaaki.
I ngā tauira e pōhiritia nei te tau 2023 ki te kura, mō te nuinga o ngā rangatahi he nui tonu ngā uauatanga whai muri i te mate kō Fiori.
We saw anxiety playing a real big issue. Students had been away from school for sustained periods of time.
I takarawa ngā taiohi tai ki te kura ki te whātekau o Raunoa. Ka tahuri te kāwanatanga o Reipa ki te whakatūturanga āpiha, hei kaupare atu.
They could be going out and working directly with the whānau of young people that are moderately non-attending school and knocking on doors.
After 5 years and plummeting rates of attendance, that was what we got.
I te korenga o ngā tauira, ka tahuri atu ngā kaiako kura tuarua ki te porotu.
Kei rarunga kaiako Māori e pūtuana. Kua pau te hau.
Ko te utu tonu te kaupapa nui.
Ko rātou nā mea kei te tēki o tātou tamariki, mo te nuinga o te time. Nō reira, me whātikia.
Whai muri i ngā hia marama, ka taunga uniana me te kāwanatanga ki te hiki utu, mā te te kaumā whā ōrau ki ngā kaiako.
This is something that we want to see an end of just as much as anyone else does.
I toa hoki ngā kōhanga reo. I te kāwanatanga hiki i ngā utu kaiako.
E kore nei tātou e whiwhi wā tātou tamariki tipu mai nei roti te kōhana, ki te whāna i tō tātou reo, nā te utu.
I mua rā, he whā te kaumā whā manotāra noiho te utu ki ngā kaiako kōhanga reo i a tau, ka eke mā te toru te kaumā rima ōrau.
I acknowledge our kaumātua, our nannies and our kōrus that's gone ahead of us, that had fight this fight to get today.
Mō ngā whānau maha, ko te kōhanga reo pēnei tēnei, te wāhi e hoki mai te reo ki te whānau.
Maha nā mātua ka te hihia ke uru mai wā rātou, tamariki ki roto te kōhanga nari, kāre tāia e mātai ki te whakāe atu.
Ki ngā kura rea ai te kākano.
Me he mea he waua ki te whakauru ngā mokopona ki roto i ngā kōhanga reo, ka uaua ake nei, a te kuhu ki roto i a tātēnei kura.
Tērā ngā auwe kei te ngarongaronga kaiako Māori e tupu tonu ana ngā rārangi tatari mō ngā mokopuna whai te reo.
E pāngi ana ki tērā mana, ki tērā mana, ki tērā mana whakahaere i roto i te ao mātauranga whānui.
It's pretty dire. At the moment in this region we have 7 schools looking for kaiako reo Māori.
I tēnei tau ka kawe ake e te runanga nui o ngā kura kaupapa i tō rātou kreme ki te Taraipiunara.
Whakaritea mai he punaha mātauranga whakarāra, parallel. Hara mo te whakawehe, kaua e whakapono atu ki ngā kōrero David Seymour ma, Christopher Luxon ma.
It's the system and the structure itself that keeps Māori from wanting to come into a profession like teaching. The system was designed to assimilate and acculturate Māori.
Mā mātou tonu. Te kaupapa e whakahaere.
He aha tō whakautu. Ki ngā rōpū e mahi ana mō ngā tamariki rawa kore.
Me ngā pātai mō te oranga tonutanga o te reo i raro i tēnei kāwanatanga me te mātauranga Māori.
You can be a rangatira in many ways, but never forget the definition of a rangatira. Someone who rarangas up, some tira. I see a tira here, I see a tira here, and here I am, rarangaing away at you guys.
Kia tupu mato mato ngā rangatahi i tēnei rā, Kia tū hei rangatira, a pōpō. Moana Makapelu Lee, te karere.